ị chọrọ ịmata nke bụ eziokwu? Ị ga-ala ike ịmata nke bụ eziokwu? Gee ihe Mbaka kwuru ebe a.
Kịta Naịjirịa na ihe na-eme ofuwela hapụ ihe ọ na-adadawazi ihe ọzọ. Ị makwa na nke a na-ele 600 bụkwa nke ochie astọkụ. Ndị ọfụ a na-ebute kịta bụchakwa 900 and something nke a ga-eji na-ebubeta ya.
The simple truth ka m ga-ala ike ka ị gee now from ọnụ Mbaka. Gee ihe Reverend Fada Eji Ike Mbaka kwuru ebe a kọwapụta na eziokwu na-afụ ụfụ na ntị. Nwanna, chee ebe ị ga-enweta data ka ị wụghachiri ro vidiyo n'isi na o nwere ihe ị ga-achọpụta n'okwu a.
Everything was the demon. E nwere ndị na-ahụ demon n'ihe niile. Kịta Naịjirịa na ihe na-eme business nke anaghị aga. Business enweghị ebe ihe sere onye ike, sere onye ike, sere onye ike. Gụwa na ije ebe na asị gị na ajọ mmụọ niile nọ n'ụwa kechiri shop gị. Na a ga-abịara gị ekpere ọrụ gị ọrụ ezinụlọ. Ọlụchaa ụlọ ezinụlọ subsidy ewepụrụ etighachi azụ. Ya Tinubu etighachi subsidy. Ya alụchaa ụlọ ezinụlọ fuwela hapụ ihe ọ na-adadawazi ihe ọzọ. Ị makwa na nke a na-ele 600 bụkwa nke ochie astọkụ. Ndị ọfụ a na-ebute kịta bụchakwa 900 and something nke a ga-eji na-ebubeta ya. Ihe m na-achọ ịgwa gị bụ imewe emume ụmụ ajọ mma ajọ mma ajọ mma na-eme emume gị. Keesi ha bụkwa hapụ m aka ka mụ hapụ gị aka. Ọkwa na ị na-eje ụkwụ kpọ gị isi ha ajọ ha bịa. Si gị na ọ bụ one of us gwa m na even demon of mosquito bịara na be ya. N'ihe mosquito na-atagodi na ya dị ya. Na ha gbanyere ya mosquito. Ụbọchị m gara na be ha na-achara laut. Ife ụdụ gọta gafere ụdị a nnukwute oke na-amapụta n'ehihie. Otu a ka mosquito line ya na-agọta. And be ha n'akụkụ ya. No mosquito net na windo. Ese m not demon of mosquito. Afụzi na ajọ mma ebe ajọ mma na-adịrọ. Ụfọdụ ihe ndị anyị na-asa ajọ mma ajọ mma. Ajọ mma amaghị dị maka ya. Onye jere skuul na-eworo time agụ akwụkwọ. Ọ sị na infact na ajọ mma mere ya ji dee exam.
Yes. Dịka ọ na-eme ka m jiri ohere a kọwapụtara gị ka ị ga-esi erite nnekwute elele from Wednesbet with my promo code TOPOBET. Ka ị ga-esi take part, ka ị ga-esi deposit nakwa ka ị ga-esi use my promo code. First of all, na ihe ị ga-eme. Ka m gosi gị ihe gosi ka ọ na-edo gị anya nakwa ihe ị ga-eme. Now, ị jee na Wednesbet site. Click here. Then you register. Yes, then use my promo code TOPOBET. TOPOBET. And that is it. Then, yes, here, take part. When I fear, then, here. Okugurago. Irritable elele. That is it. Maya now. Jenna link. Click on the link now. KJ now. Maya now.
So, e were ajọ mmụọ e wenge waters we ha buru ibu mana Chukwu karịrị ha ncha. Psalm 136 kpọrọ ya Lord of Lords.
Ka nke a bụrụ ihe mmụta dịrị unu. Were okwu nwa nke mmadụ mere ihe.